the first to know in SMP TV.
Yama ati fo akwaba ba SMP TV. Na SMP dia ya de eye trending news na exclusive news ana e de ebre yeti fo ene ya shefo. Ewo oman gane mune amanone enyina na SMP abeto ye kuno so ene. Na mepese mene SMP yeti fo ebeche. Na ni nyina fa eye easy votes transfer ya ode abeto form na anasa ode aba ase ubiye timi enya konya. Etimi ko pimo ye electoral commission office I wo various districts na okwa transfer ni vote na as simu ya nasa sa chance ya ye electoral commission di ma ye se de ebe ye na etimi transfer ya ye December 7th general election no yini na ye timi ateki partin ye shwe ebra na ye ye registration exercise na angasa angasa sa abre na una wanchu wanchu ubeti yesi weye sisi entokwa e koso ka soa ene ade ade no e bribe bia yere vote transfer you to me anche ene ye te se e ye kasoa that very same the first time na ye te se kasoa ene ne mpotem e wanchu wanchu bi esi ho na ne nyina fa e ye NDC for e ye won suban bi okoda ne di chire MPP for e ma hawa kumse ne ba e kopie mu ayaresa bia sabri ya me ne ukasei wanchu wanchu gidigidi a anu wadene pa esi ewo yendi na ikan yendi nsua yendi nsua lubiye ni mse eye one of the traditional capital center of capital of the kingdom of Dagbon in northern region and at the same times the administrative center for and also administrative center of the yendi municipal district in northern region na ebusia for Eni enyay. Na oshe se di e binom e di emma. Nen kwa fwo tim, kwa fwo ki kem. Obusan fwo eni enyay pa. Na e di en emma sa wanchu wanchu e di e bay. Me di bi bachil. E di en emma sa wanchu wanchu e ko bay. Na di e ko bay eno. E report anon wano e chile mwuse. Na e bra isi office no amu biye eno. Ano pano e don ba ho se obe transfer won vote especially youth ni bi ene ma me phone kakra ba ro papa no omo ba ya no me youth no was about almost 50 somewhere 10 11 was almost 50 including ma me phone e bi no na de ko ba ya ni se omo di line ni mu na no mu hu se eye car bi abisi ho eye sprinter abisiwo na one pickup bi ADHD na akobɔ bɛyɛ ndɔnko ɛde kɔ no no mmienu ɛsoro no 1-2 ɛti ɔmo nyɛ sɛ nkurɔfoɔ asi afiri kaa no mu ba ɔmo si yɛ nso obi a mfa n'ani ankyerɛ mu ɔyɛ EC no office no ɛkɔyɛ no sɛ obiara ɔmo pɛ baabi de ɔmo ho kɔhyehyɛ anaasɛ ɛkɔsie kakra na ɛwɔ hɔ a na baako mmienu na ɔma bɛdi line no mu ɔwɔ hɔ a na baako mmienu na ɔma ba na ashara le fun atara na so ayi kokwa sa na obi wura line ni oni so na obi wura line ni na obi wura line ni ana eye one concerned citizen bi a ho o draw my attention say tabi ase bibi e tochima ana obi so twin pen eye ba ko obi wura mu say na o ba time ben na enya ha na wudi ona o chente o ono de ahia no di na o ba na papa ni bi na one man no e che say no ano panya ni e bayan na yinmi yo enti se wa ba e line so ana obedi ana obisa se na o crampo o firi hin se wo de e kono no na wa han kasa mo kura o firi hin ana so on die o firi tamale no se na o firi tamale ya ha die o be dane na on transfer o kum o ti ha na o se da bi afina akoye se ensem no omo hu die omo fa twa nji omo hu bia na obi a ofi tamale na wa wonye residents ewo eye yendi kru no so ana se mpotam ho ba bia mpo na ene kwan ben so ana ana se opportunity ben na wa ana se dia na hye okutupa e ma utimi e free eye tamale e ba yendi se wo ba be ye wo be transfer of vote aba ho abeto aba iti e draw mu nyina attention then time na se ono a esi free car ni mu ni dia dodo ona na abi wura line ma line no aye tintin tin enti ɔkyerɛ sɛ bisa ɔmo wie no na kɔ sɛ ɔmo a ɔmo te wɔ dada na no ma formula na yentumi enye ɔmo de nwie no ɛkɔyɛ ama ɔmo bo ofufri sɛ dodo na na bɛwurɛ mu wɔ ɔmo anim ɛpɛ sɛ ɔmo sa ɔmo ɛyɛ gya wɔ na enti ɛma yeye ɛkɔ so ana police baako na police officers mmiɛnsa ne ne wɔ na baako ɛbɛn ɔmo sɛ ɛda ne na ɛkɔ so ɛna ɔkyerɛ mu sɛ ɛbɛnante kɔyi ɛne ɛbɛnante kɔyi fi ɛyɛ tamalina abaa sɛ ɔbɛyɛ vote transfer na ɔbɛyɛ vote transfer nso a ɔbɛyɛ nfollow queue no ɔpɛ sɛ ɔwuram na ɔsan yɛn ho hwɛ mmerɛ mpanimfoɔ a ɛdidi line yi so ne ɛsukuufoɔ a ɛdidi line yi so a ɛrebɛyɛ transfer on vote na ɔpɛ sɛ ɔsan wɔn yi ɛnyɛ fair na wei na police no ɛbisa ne sɛ na ɛyɛ dɛn na wɔn bɛpue mu a na kyerɛ sɛ ɔhu police ni no wabɔ ho kakra ana wɔkyerɛ sɛ o ɛyɛ obi na deɛ ba ana ɔsi obi bɛn ɔsi ɛyɛ Abdul Fatah Al Hassan a ɔyɛ parliamentary candidate ne ticket of ɛyɛ NDC the opposition party na kyerɛ sɛ ɔno ɛna de ɛdɔm ɛfiri ɛyɛ tamale ɛdɔm na no no ɔmo a ɔno te sprinter bus na ɔhwɛ mu na ɔmo yɛ bɛyɛ sɛ 15 to 17 ana ɛde ɔmo aba ɛna ɛde ɛba ayɛ nti sɛ ɔna ɛde mo ba ayɛ deɛ a ɛna ɛde nti na wankyɛ mo te sɛ mo ba a mo ndi ɛyɛ queue yi so ɔsi daabi ɔsi yɛ ba a asɛ ohun police fɔ no ehu ana abɔ no ehu ana abɔ na ama no ka ɛyɛ saa nsɛm yi nyinaa sɛ ɔna ɛkyerɛ sɛ yɛ ba a we should find a way of getting hours early so we can depart from here that is sɛ ɔmo try ase ɔmo ba bi ɔmo ba ɔmo bi wurawuram sɛdeɛ ɛbɛyɛ no ɔbɛtumi ayɛ de biribia ntɛntɛm na ɔmo tumi akɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ani ɛma wɔn nti ɛdrɔ ɔmo attention ma yeye nti ɔmo wɔ hɔ na ɔmo hu sɛ ɛyɛ the NDC constituency executives a ɔmo wɔ yɛn di hɔ ɛne Mr. Abdul Fatah Al Hassan a ɔyɛ PC no anaasɛ parliamentary candidate ma NDC wɔ hɔ no ɔno ɛne ne executives ɛreba hɔ nti ɔba hɔ no na sɛ npp foɔ hɔ no nso de dede no ɛhyia no sɛ wama yɛ buofu because of deɛ ɛrekɔ so a ɛyɛ wo ana wohyɛ aseɛ ɛyɛ saa no nti dede no ɛkɔ soro no ɔno nso so ɛretumi anya abotire anhwɛ ana ɔtuu kaa gyegye ɔyɛrekɔ no ɔtuu kaa no ɔreba no na kyerɛ sɛ infact mmarima abrane na kyerɛ sɛ ndc foɔ apla ne sɛ ɔmo mmɛtwo mmɛn ne deɛ ɔmo mfa nkonya ɔmo hɔ baabiaa bɛka mu deɛ ɔmbɛfrɛ mo ɔmo afrɛ hawks a ɔmo bɛfrɛ mo the vigilante foɔ yi na ɔmaba abɛyɛ nneɛma ho sɛ mane asɛ ɔyɛ ne bi wɔ saa mpɔtam hɔ na mmom ɔkɔfaa mmarima yi baeɛ nso npp foɔ nso kyerɛ sɛ ɔmo nso yɛ mmarima ɛna ɛdane mmaabɔ infact wohwɛ sɛdeɛ wohwɛ yi a ani nyan ɛbɛyɛ mmaabɔ ɛma ebi ɛfa mu prae so wɔn mene wokasa yi npp foɔ mmienu ɛne one media personnel akɔpi mu aban ayaresabea na npp foɔ no deɛ no yɛ very critical na media personnel no do ɔno nso apirapira deɛ na deɛ ɛyɛ bi mu sɛ ne cameras ɛyɛ ne equipment a ɔde di ne twuma nyinaa no ɛyɛ ndc foɔ yi asɛɛsɛɛ no all because of sɛ ovideo kɛkɛ ɔmo asɛɛsɛɛ no mene wokasa yi individual no ana wasɛm baako ɛwɔ ha a mɛpɛ sɛ mɛka na yɛn nyinaa yɛtumi ate aseɛ and I quote these people came all the way from tamale to do their vote transfer at yendi around 2 o'clock but the incident is when they arrived they decided not to follow the queue rather than to get DS early so that they can leave the EC office or the polling station center. Nti abusuafoɔ sɛdeɛ ɛkyerɛ no no ɔmo firi tamale ɛna baeɛ na ɔtoa so no ɔkyerɛ sɛ ɔmo yɛ number no na exactly na ɔmo yɛ 17 na ɔmo yɛ 17 ɛna ɔmo de firi ɛyɛ tamale hɔ ɛde baeɛ na ɔmo na ɔkasa yi no infact ɔmo a prepare no ano ɔtene ɔmo yɛ mmiɛnsa ano ɔtene na npp foɔ no mmienu no ɔmo nso deɛ no yɛ very critical nti yɛsrɛ ɛyɛ yɛ wura dampare sɛ ɔma ne nkurɔfoɔ no bi nkɔ pie mu ɛyɛ yɛndi sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔna basabasa yi biara no a ɛrekɔ so during vote transfer no ɔmo atumi asi ano kwan ɛde ama ɛyɛ citizens anaasɛ ghanafoɔ a ɛwɔ mpɔtam hɔ ɛda obi biara ase yɛbɛkɔ so adi akyire na deɛ ɛbɛba biara nso yɛde ɛbɛso yɛhwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ nyinaa.